Cement kwa ujenzi thabiti. Mombasa Cement, sote tuijenge Kenya.